S-O-N-I-C-C-D.
Ooh, I do, we do, 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 do.
S-O-M-I-C-C-D. S-O-M-I-C. CD. Ba 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 da ba. Ba da 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 da. Ba 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 da ba. Ba da 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 da. Ba 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 da ba. Ba da 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 da.
Let's take a break.